apha ke sicele uba si-approximate o square root ska 45 sisise kwintoni kwi-100th place. So into apha engangafuna siyenze yoba sisebenzise i-calculator ke ngoku ndiza kufundisa uba singayenza njani nale nto ngesandla sisebenzisa nje amaphepha neepeni zethu. So i-square root sika 45 i-square root sika 45 okanye ke ungayibiza ngoba yi-principal root ka 45. So uzukhumbule ke uba u-45 akalilo inani apho singafumana khona i-perfect square okanye inumber eziphindaphinda ngqo ikhuphe u-45. So siyazi uba zikhona kodwa izi-squares ezi-perfect okanye ezithe ngqo ezisecala kwakhe. So siyazi uba ngaphezu ko-45 i-perfect square esinayo ingangu-49 because ngu-7 times 7. Kodwa ngaphantsi kwe-square root sika-45 siyazi uba singano-36. So eyona nto ke umele uyiqonde uba i-square root sika-36 ngu-6 kwaye ke i-square root okanye i-principal root ka-49 ngu-7. So uzukhumbula uba le nto ilapha phakathi izawuba yinto ephakathi, le nto izawuba yinto ephakathi ko-6 no-7. So if siyayijonga ingamanani nje amane ubheka ku-49 kwaye ingamanani alithoba okanye ayi-9 ukuya kwi-36. So eyona nto siyiqaphelayo into yoba between u-36 no-49 sinenumber engu-13. So yeah, sinenumber engu-13 between u-36 no-49. Kodwa xa siqaphela uba u-45 undawoni kwi-36 imazi uba ngu-9. So singayicinga mhlawumbi okanye singayiqikelela uba le nto iphakathi kwezi number yinto yoba izawuba kufitshane ku-7 than uba ikufitshane ku-6 i-square root sika-45. So siyayazi uba i-9 13, so njengoba sibhalile phaa, so singazama ke singazama bani nakanene. So le nto ifana nqwane ingangathi mhlawumbi yi-2/3 okanye ngu-2/3 of the way. Masike sizame mhlawumbi u-6.7 because u-6.7 or between u-6 no-7. So masike siyijonge ke. So singayikhatyuleyitha le nto ke mhlawumbi siprove, masike siyenze sibone uba izasikhuphela ntoni. So u-9/13 uzasinika bani? So izawungu-13 into okanye ungena ku-9.000 siphule i-decimal zethu. So u-13 akangeni ku-9 kodwa u-13 uyangena ku-90. So ungena ku-90 manike nibale 7 times so ingena kuyo 6 times. So 6 times 3 ku-8 and then ku-18. So 6 times 1 ibe ngu-1 plus 1 ibe ngu-7 and then u-subtract ufumane u-12. So iphantsi yangena ngqo ngo-7 times. So iphantsi yafana no-0.7. So 13 ngena ngaphi? 120. So izawuba ngu-9 times. So 9 times 3 siselaa nto, 9 times 3 ngu-27 kwaye 9 times 1 uzasinika u-9 plus 2 so asinika u-11. So sibe ne-remainder engu-3 xa sithabatha amanani wethu phaa. So siyayiqonda kakuhle uba imalunga no-0.69. So u-6.7 ingayingqikelelo noko wena ekufitshane because siyayiqonda uba umahluko nje apha ngu-6.9 ngu-0.6.9 between u-6 and 7. So masike sizame uqikelela kuba nangona singayazi uba safumana inamba ethe ngqo okanye inamba inani elikufitshane. Masike sijonge uba mhlawumbi ke singanika bani. So masizame u-6.7. Masizame u-6.7. So indlela yojonga u-6.7 kuba simphindaphinde ngokwakhe kabini okanye simsquarishe u-6.7. So iza ngu-6.7 times 6.7. Manibhala multiplication up. So iza ngu-6.7. So sino-7 times 7 ebe ngu 49 u 4 abe pha ebe ngu 7 times 6 ebe ngu 42 plus la 4 we 2 ebe ngu 46 so sibe ku 0 kuba siya kwi kwinani lesibini elisezantsi kanye lisanxele so sabana 6 times 7 ebe ngu 42 sibe ku form chapa so 6 times 6 sangu 36 times 6 ebe ngu 40 6 being 40. So 9 plus 0 and 9, 6 plus 2 being 8, 4 plus 0 being 4, then sehlise nje la 4 wethu. So sine number ezimbini emva kwe decimal lena nalena. So sizawubeka nathi kwi number ezimbini osuka left e right kanye nxele. So 6.7 ukufichane ukusinika ubani square root ska uba si square root ska 45. Kodwa siyabona ba ise kude lena because sino 44.89. Kodwa thina sifuna bani u 45. So u 6.75 mncinci. Because into emele siyifumene u 45 instead of 44.89. So maske sizama u 6.71 sibona ubuzo sisondeza na. Naye samphinda phinda kabini mandibhale ngombala ohlukileyo masimenze ngo pink so 6.71 sike sibone ukuba u 6.71 uzasinika bani yena kuba nalena sayikufitshane so u 6.71 6 times 6.71 so senza apha siyabala ngesandla kuba siyaqonda uba noba bafuna siyibale ngosandla so 1 times 1 ngu-1 1 times 7 ngu-7 1 times 6 ibe ngu-6 so sibe ku-0 7 times 1 ibe ngu-7 7 times 7 ibe ngu-49 sibe ku-4 pha u-7 times 6 ibe ngu-42 plus 4 sibe no-46 so sibe ku-0 ababini kuba siya kwenye namba 6 times 1 ngu-6 6 times 7 ibe ngu-42 siye ke ngoku ku 6 times 6 ibe ngu 36 plus la 4 sibe no 40 wethu so ibe ngu plus 40 so ke ngoku sizothabatha hayi sizodibanisa ngoku kuba uyodibanisa so sizawuqala ke ngezi ngapha ngase kunene kuthi so saba no 1 times 0 1 plus 0 times ibe ngu 1 7 plus 7 being 14. 1 ipa being 1 plus 6 plus 9 being 16 plus 6 being 22. 2 ipa. 2 plus 6 being 10. 1 plus 4 being 5. Then set this la for wait. So sine numbers 1, 2, 3, 4. As I'm a decimal zone, I love so bala zone. Decimal point it be pa. So, as a square ratio of 6.71 squared, sifumana u 45.0241. So, u 6.71 mkhulwana nje kancinci wena pha kubani ku square root ska 45. So, siyazi ngokuba u 6.7 mncinci ku square root ska 45. Kwaye siyazi ba square root ka 45 so na sincinci ku square root ka 6.71 so lento iyasinqinela ke because xa si square root le number sifumana bani 6.7 squared sifumana u 44.89 xa siyibona ke is 11 hundredths ukuya pha kubani ku 45 so u 6.71 yena u 2.400 ngaphezu kwe square root kuka 45 so le number yona ikufitshane kwe square root sika 45 so singathatha lena xa sinofanele siapproximate ina